Gaga minga ine mator Lindi tinda dumbe ya seneno ni Giga mulo kenda todonga ngiago Ayudo joga makonya mulo to bende berna Osiepe bedogo mana kanyalo konyi Ananuwe wero siepe ga ujo malongo Siepe manyalo geri tokendo muki Kapoki mako usie, kapoki chako safari ya urafiki chunga Kapoki yelo dogi gigi moro teminani Kapoki golo dugi yoko peper tangi Usie pinyalo njawi, onyalo kibi Onyalo uondi ya koni, onyalo tieki Usie pinyalo ringi Choka nyaoro siepna ruto bwedi Choka manyagi esta erisheri Nyako maonge mibadhi katasunga Yore machiel kende mosiep nindi Tama jonyego boyo koko togolo koke Anatupa shida zake chini ya rusha mikono uju Anabanjuka na nilarichi manya joge Yulamba ichio nade, nithindo dhinade Amerika terinade, na muna mafile ni kuthoritu Choka Kaingo sipachal kamae shukuru mola Sipni mapengi chalni mano malaika Yop maparo ganda donge ikwana kwana Gengi dwaro mana madonyo mawop tonge Usipe maga ole miriambo gifitina Usipe manyalo geri tokendo muki
Jaku bembi na mkala ore Ward Nyakago Wapi Benson and Liz CBS
Anuoro siepe nage, anuoro siepe Anuoro siepe, anuoro siepe, anuoro siepe nage, anuoro siepe
Biki duto gik mauti maneno Alamu nungi mamondo nyasayo medundalo Imadami upo donge ongeo biro kelo Wameda meda kinda donge musmose uo Denise woja sega usipa kikio Viku odo bonyo thuano kutu medundalo Masi ukuto nyaka tolo kasaka samami Atopija kumenya ere kumanuoro nilo Joma supporta duto mageno
Anuoro siepe, anuoro siepe Anuoro siepe nyange, anuoro siepe Anuoro siepe nyange, anuoro siepe Anuoro siepe, anuoro siepe, anuoro siepe nyange, anuoro siepe Anuoro siepe, anuoro siepe, anuoro siepe nyange, anuoro siepe
Pacha. Deep State Wood Seme. Wapi ya sungu nyar kabundi. Nyaseme. Umoso na ogola bandiku. Manobene Wood Seme. Chaseme giri. Adede owala. Mwalimu teacher. How are you? Mwasi studio.